Itaweza acha tanchomeshe kanyama nipige jonte ashike joka veve na jaba na come through na wase wa power bishti yako kumaura cheze chini
sawa, unasema karo sijali leo